Pensa cho mani mano wote kuducho Ongete komoro miporogono Nyasa cho mani mano wote kuducho Ongete komoro miporogono
Emerogo bikendo nyasa chelija eno kakura musa Kikwacha nyasa chotu wami eno Eno mono gihera giteko Enerogo dikendo nyasa jiseche Nyasa chelija eno kakura musa Kikwacha nyasa chotu wami eno Eno mono gihera giteko Nyarogo mwero niki ombido giteko Mamuduri chome chokoru chumawile Tunungi amba aga guru kalitnate We uru nyinge ono nyasae Nyarogo mwero niki ombido giteko Mamuduri chome chokoru chumawile Tunungi amba aga guru kalitnate We uru nyinge ono nyasae
We're gonna make it.